mũmbunge warĩ mũru ũrĩa last week kwerĩkanaga nĩwe warĩhire nyanake itharĩkĩre mathiko kũrĩa former deputy president Rigathi wa Gachagua arĩ in attendance ũmũthĩ ahonoka ciarera thutha wa gũtharĩkĩrwo nĩ andũ arĩa mauma na marakara Kĩragũ ahonokio nĩ kanda ciake cia moko na bodyguards ciake atigia ohani ahutahutio